ngiyayibuyisela inkosi ngenxa yobude bendlela sengihambe ngihamba ngakhathala. But thank you Father, thank you Lord for ungenzela umuso ofana njengalo. Abosithathu, I will pray for families. UNkulunkulu anifake empushweni sithwele akudlali ukuphethe lwengane. Ngangizwa sinjani bazalani? Sithwele abanye abanawo amandla, but you need Jesus. Mazwi henge kahlambe lengane inohlobo lemoya. Amen. Niyakumela yasibambe nanyama nakhaza ke nemoya mhlambe umoya ngoba lengane idawa njengeyisa kanje umoya. Sina buthi befuka umuntu omdala ikhathi akudala, ma umuhlele ebhasini bafuka umuntu omdala buvele usukume umuntu omdala ahlale phansi. Yamanje singikhokhile umoya, because Jesus is the same yesterday, today and forever. Abafundisi bebehlole kubona umfundisi uhlonipha manje, so abantu babona abafundisi bayibonela ama boyfriend. Amen. Abanandaba even ngisho emngcwabeni zonke indaba, abantu abanandaba la pastor. In the serious engcwabayo, in the serious othi usulapho usuduza usidumbi ithi abantu abafaka umhlabathi bahamba kodwa umfundisi ame gcinela eshama zokugcina belithuna lakha. We are very special and serious and unique. We deserve people to respect us. Asisho nomthandazo wa Romans 10 verse number 9 and 10, izwi seduze kwakho emlonyeni wakho enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu uhamvusa uJesu kwabafike sokuse. Ngasisho la masonke sifuna uJesu ophamisandla wherever you are. Ngathi umfundisi, I need a Jesus. Hawu nathi nangibusisi, nathi nabaningi imphamizandla uNkulunkulu anibusisi. Ngizothandaza kathathu umthandazo wokuqala lo. Asisho la masenkosi uJesu namuhlanje ngilizwile izwi lakho Jesu, ngiyabonga umuso ngaka ofumana ithuba lokwamukela uJesu ngisaphila. Lithi izwi lakho akukho ukuphenduka ngalena kwethuna. Jesu ngiyabonga ngafumana umusa emehlweni akho ngaphila ngasizakala. Jesu, uthi umpostoli Paul izwi lesiphambano lubula kwababhubhayo kepha kithi esindiswayo lingamandla. Jesus, thank you. I'm your daughter. I'm your son. Ngamukele. Amen. I promise you, if you have prayed that prayer, noma uJesu angabuya namhlanje, sisiphamela, we are going to heaven. Noma abuya like now, we are going. Stage number 2. Ilabathi mfundisi, ngobude bendlela cishe ngasala ngayingasindiswa before ngamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Amen. Kodwa ngobude bendlela besimsele, kodwa ngiyabonga ithuba. Ngicela nanisho lo mthandazo, Nkosi uJesu, ngiyabonga umuso ngaka ongenzele wona to remember me before I die. Jesus, remember me. Ngikhumbule. Ngipha amandla amasha. Ngipha ugcobo olusha. Ngipha amandla okuhamba indlela. Abanye Jesu, ngenxa yobude bendlela basalile endleleni. Abanye Jesu, ngenxa yobude bendlela bakushiyile. Kodwa Jesu, namuhlanje ngiyabonga umuso ngaka ongenzele wona. Amen. Ngiyayibuyisela. I come to you as I am. In Jesus' name. Amen. Ngiyashisela ngoba uPaul ngoba ngithi ngizoma. Amen. Ngifisa la eyokugcina le. Vele sengisindiswe lonke vele ngiyakholwa nonke. I love it so much. Kulena nombom I also pray for my wife, for my children. Ngiyafisa nganzami zikhule zibe odokotela. Ukusifisa mina nganzami ikhule zibe othisha. Nengane ntombazana uNatasha, nengane ntombazana uMbali, nengane ntombazana uSamthanda, nengane ntombazana uAkho. Bazala kusifiso sami ukuthi ngilanga bashade. Bathola amadoda azobathanda. Bese baney'ngane zami zakamoya. Inqwaba yomama nobaba ney'ntombi insizwa inqwaba engayizali enyameni. Bonke bafisela bashade. Ayikho ingane yami engifisa ingashade ngoba kumnandi emshadweni. Yo! Hayi bazala kumnandi angifuni ukuqamba amanga. Kuphekelwa. Nokulahlelwa isokisi umfazi akutholela isokisi ungalazi kuphi. Into emnandi leyo. Akuzalela iy'ngane ey'fana nawe ubona amadleba akho necija like yours. I love that so much. So ngifisa uNkulunkulu leyokugcina ukungifaka emboshongweni nasesibuyiseka uNkulunkulu. Hayi ngizothandaza futhi wangempela baba. Nginabafana nginosifiso nami usifiso. Nginondo. Gino Paul, Omiolis. This is a level of STMK. We are young Zal. Too much Zalim. Gino Samuel, Gizele. Zale is STMK, Zale Nala, Ginden, eh? Babo Zizo in Ink. The Zale. Fisa Bingans about Falabam, but I do make three by verses, but 30 verses. Bama poyisa babo dokotela babe yonke into kube khona ukuthula ekhaya umuntu ongenza lokho ake khumini ngaphansi kwa Jesu ke khumini ngaphansi kwa Jesu and lomthandazo lo ngifuna ukukula ukukhumbule even after 10 years 20 years to come when they grow ukukula uma ngikhumbula uma wathi mina ngoba ngisindisa kwake imthandazo wakhe ngathi ngibhizi ngihamba ama club ngibhizi ngihamba ngifeva ngihamba ngidawa ngihamba ngizalisa uthi uma wengela kwa 10 days fasting engithandazela uzange ngithi ngimase uma wakhala wathi uma siko imthandazo yami le. Bengithi ngisebenza ngene ebusuku kodwa ngifast for 10 days. Ngoba buwa manje ngumfundisi. I'm not just only a pastor, aphela ngumpostoli. It's a grace on its own. Ubizwa man of God, it's a grace. Umusa. Fanele ngibizwe ngohlama ngenja, udodi. Ntiyambe sizalisa amantombazana insha. Kusukulwa ngenze igaba ngenze umusa. Amen.
Amen.
Hallelujah. Ngabizwa yi-man of God, ngabizwa ngenceku. So I just want to pray for you. Ngikhulele abantwana bam, nawe ngifuna ukukuthandazela. Nawe ngifuna nawe ukukhuluma mam bishop, angifuni ukulwenza ukubeka isandla. Ngifuna nawe usho, balingani zakho uyazazi ngamagama, zibize uNkulunkulu bishop. Isikhulunkulu ngiyayifaka la ngoba zila yonke into yabo, ila imisebenzi yabo, imishado yabo, imisebenzi yabo, ukuthula kwabo kula isotweni. That's how pathetic and how bad it is ula in the presence of God ingana kuyimathu setshwaleni yabo lento ungayithasi kancane into ezokwenzeka usezulu ingana kisho esihokweni kuyayithasi kancane lento enzeka manje abantu oyibona manje it's something ezokwenzeka if mina kuyasindiswanga nenhlanhla nenjengami ngisale ingane esakhule isancane abazohlunga kukhulu abasebe badala bese indala ingane ine-choice sozo busy nobaba nomani zenkonzweni ingane kuyimathu ihlele ibhizi yaphuza idlala namasavana ne-doubt. Uma ungumfana ibhanga nensango ungathi unesihlahla sensango kwididini akusiyo into encane leyo nto abantu abezohluka ubukhulu labantu abasebebadala they need Jesus to help them ngoba kunabazali kunabazali abanoshukela nabazali abashaywe i-drug ngenxa yey'ngane bahlushwe iy'ngane baze babe mina ezami isancane mamana nezakho athi uyibala se 13 12 11 noma uthe 12 11 10 but you were around those. Yes, those numbers. So we need Jesus. No sfiso, engifuna ngaba bayiphoyisa, ngiyamhlabeng ngimbona ngimhlalela bayiphoyisa. Uze khawe khona umuntu nesiphan. Ana umuntu wenza yonke lonto ayakho umuntu rather than God. Hallelujah. So ngiyacela kulo ba bishop, so bafake emboshongweni. Kadodododododododo. Qala futhi, ngicela ubizike nomthandazi kaSizwe siyaqala ukwenza seqala ivuselele. Ubizi kenza kwamagama. If awushadanga ubeka isandla la iswini. Mo shut down and gun, what could let make the sweet? They call this village in Sandy and Zab. I was to celebrate the Bangana chess, I don't know about Pemuka, but I was fresh. Sino chess, oh, Ona Zulu, Shaba. I gave us an unfluba rich in a cool fit in Christ. Wabam Pofus and Magibi, and was super middle chess. Never, it's not my portion. Fruxa name Motain, Unamazo 50 was your float. Fruzing I asked him what thing I'm being Io. What was in ink? Friends and Kuman have a paper, and it's in a private chess, who no more than I. When it's too,
Shaka pop 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 pop.
God is blessing families. When you put it in order, you can never do. Shamontoria Suta, Yakataya Yakota Yakusa, Yahi. Oh, 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 Yakakanda, Yakota, Yahina, Yahina. As I touch the spirit of my father, he's touching you, Kapotosh. Shama Katosia, Yaba Samaya, Yabai. Abide to be visited by the spirit of the living God. As they are going home today, there will be a visitation of the Holy Spirit of the living God. God is taking you to another level. You need to bring songs. The spirit of interpretation of tongues. The spirit of interpretation of tongues. The spirit of interpretation of tongues. Ripotonte yakuta, yakate yakuta yakuta, yakuta yashinta yashita yakuta yahe yahe. Hallelujah, 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 hallelujah. God is blessing people. Kapotosia kanta, yakatanda, yakuta, yakus. Men of God, mighty men of valor, mighty men of valor. Siatia, Yakatu, Yakata, Yakata, Yakuta, Yahi, Yahi, when I can fling me up, when you could have fling the race, I've been given by God. They've been given by God. The spirit of my father. The spirit of Jesus. God is pushing some people to that place. In the name of Jesus. Abanis will follow off. Sintere Moshiata. Labaye. Hallelujah, hallelujah. Your son will be a prophet. Your son will be a prophet of God. Turn somewhere. In the name of Jesus, the Son of the Living God, be blessed beyond measure. Release a protection to the prophet of God. Everybody stand there, look one, I cannot touch you because of time. Get nice cards. Remember, I won't come to you because of time. The name of Jesus. I will not come to you because of time. But the Spirit of Jesus Christ is blessing people today. Hallelujah, hallelujah. Chula, of look on the wrong at your household. Chula, chula. Is unukule to me as chula. Chula. Just one touch from a man of God. Just one touch. Just one touch from a man of God. The doors are opening. Just one touch. The doors are opening. Kaputusia. Liakosia liakida liakona. Liahe. Liahe. Hallelujah, 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 hallelujah. Abba, what is your order? Is your material available at all? The blesser is God. His name is Jesus, the Son of the Living God. Prove your destiny. In the name of Jesus, God shall give you His wisdom to be able to differentiate between friends so that they won't destroy your life. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, we release the blessing of Jesus. Spirit of the Father, Aibo, Oza, Wena, Aibo, Aibo, Wena, Tuma, Ban, no, come. Whatever the plan you see, turn out to destroy your life. We are increasing more years. And I want to talk, and we are helping you. Prophet was in jail, which are in the working all the process about to go. But it's a Bible. Lord, I was going to come with all the good things that I've done. Then God added more years. His resolution, God is adding years to you. The devil is a liar. No weapon formed against you shall prosper. Spirit of death, I come against you. In the name of Jesus, I destroy you. I suspend you. In the name of Jesus Christ. Spirit of Ufa. She will. Jesus' name, Spirit of the Living God. Pray for protection and prayer. Pray for protection. In the name of Jesus. Destiny, I can the future. But Father, I'm boss in the field. In the name of Jesus, the name of the Lord, it is a strong tower. Rushes run unto and saved and protected. Pray for protection. In the name of Jesus. Glory, hallelujah. Hallelujah. Sumasumania. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah.